Lalela kaPS News la ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni. Kanti ungakhohlwa ukushaya subscribe ukuze ungaphuthela izo zonke izindaba ezenzakalayo.
Ngiphinde nginamukele kwesanamuhla lohlele naye uPromise Mase. Ushiyele izigidi aka ingane yakhe no DJ Zinhle. Ukenan Forbidden owasocongwa izinkabi kumgwaqo weFlorida eThekwini. Sekuvele ukuthi ke ube yinkunzi malanga yesigwili. Nosomabhizinisi usezingeni eliphezulu. Kuthiwa ke ushiyele insavunsavu yomcebo elinganiselwa ke ku-R52 million lapha ke emhlabeni ingane yakhe uzinyobulala wakhe wathi ke uyishiyele leyo mali. Izinto ke kuthiwa uzishiyile emhlabeni kubalwa izimoto, imizi, imali, izindawo zokucima ukomo zase busuku bese kuba nama realities kuzingoma zakhe eziningi azikhiphile. Ingane yakhe uKhairo owethu Forbet nokunguye ke ozothola izinto zakhe uma ke esemdala ngokwenza ngokwenkampani. Uma ke kudayiswa konke obekukhona namuhla kungaphuma ke imali elinganiselwa no-R172 million wama-rand namanekiniki. Kanti ke phela kubencume njalo ke lapha enkundleni zokuxhumana abalandeli noma ngithi ke abantu ababethanda ke u-AKA bese ke ubengubaba oqotho bakithi ushiyele imali ingane yakhe izigidi ezingaka bakithi zamamiliyoni. Kodwa ke mdlaleli ngicela ukuze umbono wakho la kwi-comment section ukuthi wena ngabe ubuwazi noma ubusola ukuthi AKA ngabe khona ke izigidi ezamamiliyoni azishiyele ingane yakhe. Ngicela ubeke umbono wakho la kwi-comment section usitshele ukuthi wena uthini ngalolu daba. Zingako ezanamuhla, siphinde sihlangane ngokuzayo.